ngiyalingwa la. Makhenza iphi lentana?
Uyoqasha kuphi?
Angazi mfethu. Angazi kodwa wengozi la mama. Wengozi usathane uqobo.
Sesa mani mata mani.
Bathong mama. Ke inkanda.
Shish. Yonke amadili bengiwaphusha nawe. Are off.
The Black Door. Tonight at 9:30 on E!